Eternity music.
Yeah, it's Papa. Nawambia, Biblia nasema ya kwamba unavyoomba, endelea kuomba sana. Usife moyo kwa sababu ya maandamo yanakutekelea.
Kingjulian on the beat.
I say never give up, oh never give up. Usiache kumwomba Mola.
Kujua
I say never give.